Bless, I'll turn the table. Leo nina show stability. Nataka assets liability. Leo kuna go down. Leo kuna go down. Leo kuna go down. Leo kuna go down. Nasema leo kuna go down.